Nini jitago Bishop Adonai.
Na nini jitago Bishop Cardinal Pope Kamango.
Yego di muhuji.
Moitiriria magutano ni matawa. Hallelujah.
Hago si aroji ya iwa kule ikuete garero ATM.
Imagine.
Ni mudu wa abire kwa hamuru udhibegu.
Imagine.
Iyai.
Wee mohonokile roina mapenzi. I'm going to go to the house.